sanibona igama lami ku-Good Enough. Please make sure to subscribe. Ngizokwenza le ngoma ethi Angisoze, ngahlukana, nongithanda kangaka. Positive 2 transpose akhona. Kika sharp. Because ufuna ubona izandla ukuthi zihamba kanjani nokuthi inyaza kanjani. So iqala lana ingoma. Ask iphutha yami indaba ikhalela phansi. Kodwa ke ngiqala kanje. Umuthando ngathi. Umuthando waqhamuka shuthi. So, okay, this is crazy. So, left army. Angisoze, ngahlukana, in Quebec. Right arm, so I'm behind you, you know? Go left, no right. Okay, Nancy, couldn't for me, Fagela. It is going for me, Fagel. I'm going to pin a vote. Mhlampe uyayibona leyo part le ngenza. So yona imnandi ke la mabudlale le culo le yo le lento ethikane yabo. So ushuthi ngihamba kanjena ke yabo. Futsha qhubeka left arm. Mrs. Kanje. Open your foot. Open your. Song sue sengi la kanje. Ngithe ufika uthi kanje ngikhavile lokhu bese ngizalana-ke ungenzazi nomuthanda uthi akokho kwena uthikhetha kuphi umuthanda kwenza funanje. I'm not sure if you're going to be able to do it. angithi kanje. Bathi ke ikhodi yami isuke ingiphoqa ukuthi ngizwe. Okay, ngicela ukuphinda futhi ngiqale phansi. Yo, okay. Isikanje umuthando ngathi umuthando kwenza kanje uphinde futhi umuthanda ungasimisa lo pesilando la right skill la nomuthando uthanda so la kuyikhodi yakho ya right ngeke shintshe nongithanda kangaka okay enza kanje. So, right, so I'm so good, Tanzi. Yeah, let's say again, it's Kanji. Kuza ngendlela eyiningi ibaseline yakho kodwa nje lama baseline lawo esiwabrekayo asimple kakhulu. Ya isimple nje leli lengenzayo lana yabo ngicela ukuphindela la. Into eningayeda lakho obestlane abaningi ngobe ufuna ukuenhance ingoma ibe mnandi kakhulu. So make sure to subscribe kwi channel akhona nama tutorial azoza azokwazi ukunifundisa improvise lapho nalapho. So yebo, so bekuyilokho for namhlanje. Make sure guys, ngampela I need ama subscribers. Make sure ukuthi na subscriber niya support nje, niwa support lama channel lawa etende ngoba sisicela nje isupport kuphela. Support nga support nomngayiphi indlela, ku subscribe ku supporta lokho ukubuka kodwa iningi nje indlela zoku supporta guys. Akukhona iphele ukuthi hlaphe ni donate mhlambe nesipha ama airtime nani khona nokunye nje ku support okuncane okusimple ukulike nje.